kike na kachika la siku anangoteka pombe mwemo kika tayana meshalewa.
Let me see me in that bad girl.